Ingabe unebhizinisi, unengoma entsha ephumile, usanda kuvula i-YouTube channel, unesifiso sokuba sikhangisele kwi-DAW TV ZA, i-YouTube channel enama-subscribers angaphezulu kuka-99,000. Lalela, xhumana nathi manje kwinombolo ethi 065 107 2007. Awusithinte, sikufake ey'ntweni. Molo bahlobo eningalela igama lami ngingudadu waphumula iK King Langabi. Makusuku lakho lokuqala la mntana sikhaya, ukwenza ukulungela ucindezele like button ne subscribe button. Ungakhohlwa ke ungilandele enkundleni yokuxhumana yezonke Instagram ithi @king_langabi. Yeba futhi likhonjwe indlela esikoleni iciko lamaskandi lapho uXolani uChillis ilanga lomfundi waneminyaka ngu-38 obudala wasesikoleni lapha ebungumenzi high school enqothu esifundazweni sokwaZulu-Natal. Utshela ukuthi akapakishi imgodla-godla yakhe aphume lapha kulesi sikole ngoba ke usekhulile ngokweminyaka. UXolani ke wayeke isikole nyaka ka-1990 enhloso yokuqala ke laphana ke ikhariya yakhe yokuba ngumculi. Kepha ke ekuqaleni yokwalo nyaka uthatha isinqumo ke laphana ke sokubiyeka ngalesi sikhathi kabophiwo lezindaba zedilisa nibabe ukuthi usethenge ngisho umfaniswane. Kanti ke lapha uyafunda, wathi ke lapha ungumfundi omdala kunabo bonke laphana esikoleni. Kanti ke nezingane ziyajabula ukufunda ke nosaziwayo laphana kaMaskandi. Yize kunjalo, iziphathamandla zezemfundo esifundazweni sokwaZulu-Natal zazingeneme ke neze zagcina ke zimkhomba ke indlela zathi akathole ke isikole ke sabantu abadala. Ekhuluma ke abophiko lezindaba zedilisa uChillis uthe wabizwa atshela ukuthi ke akayeke ukuya lapha esikoleni ngoba ke usemdala kakhulu. Uthi bathi ke isikole ke sasemini ke sezingane, kanti kumele kathole ke lapha ke sabantu abadala. Uthe ucasukile ngoba akaya ngesikoleni ke sasemini ngoba ke nakho efuna ke lapha ukuyodlala. Kanti ke lapha bekuthokozela ukuba ke lapha ke ngemumva kwe-desk wakhetha ukuya kwisikole ke sasemini ngoba ke siseduze ke nasekhaya lakhe. Isikhulume ke somnyango wezemfundo esifundazweni sokwaZulu-Natal uMuzi Mahlamba uqinisekisele ukuba bedelisa ukuthi uChillis usekhule kakhulu ukuthi angafunda esikoleni ke sasemini. Uthela kusenama options uChillis njengokufunda ngohlelo lwe-distance learning kwezingeke zezikhundo lapho. Uthela kusenama options uChillis njengokufunda ke ngohlelo lwe-distance learning kwezingeke zezikhungo lapha ke zezemfundo. Mina ngena kwethu ngizofisa ukwazi ukuthi elithini uvulwa kwakho mayelana nalolu dabu kwi-comment section.